Franka Tufo Edema eye NPP amanyukunu mechire Dr. Mahamadu Baumia ena okosra eye bono Regional House of Chiefs ene omo akwatwetwe nkomo kakra na eye ensrane mu no ena ose ade yo ajimambedu otoso emienu edena desredie eto Baumia nim na nkasa mu ena okire mu se wohu se Baumia sensa obeye Franka Tufo Edema eye amanyukunu enya de oyi na bedie chire na oka ade ato nanim se se oyi na bedie chira hwe na wanfa na adwene anko eye region ba kopeso na ekamea se kromu a ye wono okire Ghana ha no region ba ku bia ye madwen se se ba no eye NPP amanyoku na eye nipa obeye eye abedie chira de ma ono Dr. Mahamadu Baumia no e wose chinchina e firi omo ho e na eba wose enya saa na wose eye se koba ne saa na ne na se ba bi obeyi na bedie chira na firi no saa region no e hofo na beto ama no tondo ka kire ni se onfa nanim hwehwem region se wo Ghana ha do so obenye obi a ono odi na chi a eye na owie no no sade to so se oba eye ebunu mantam ho a NPP amanyoku no nkofo webiri enso ho a omudi omuye na badie kire eye nti onfa nanim enso nkirim na onhwehwem na onyi bi enso mfan firi ho ewe ene ade srede a nana ose ade yo nana ajimambedu the second ele to ba omie nim ehadia anti LGBTQ bill no ehadia na ese parliament apase de nemum omampanim fa ne nsa ensha se ne nyina ene se abrante e friend se Richard Sky ede eye injunction atoso asem no akwakopiem ewo Supreme Court na enra court etena se na omohe se omre asem no ombepe ne pumasi bre na ehadia court etena asem no so no na ese lawyer se de ma speaker of parliament Alban Babin ekopiem ho sa so na Richard Sky enso lawyer for ekokopiem ho a na ese chief justice a friend se Gertrude Tokono ono na lead eye presiding case no and so ho na ade a proceedings na e be shase na na eye CJ ene eye Alban Babin ono ne lawyer lawyers ba ko a fe ne se Tedious sorry na se nye fedia groni e kamamenka chief justice ka na Tedious sorry so aka ene ne nye fedia grokra enso court oni nyina e fa no eye affidavit a na se eye Tedious sorry enso Edukor court na fe eye injunction a na se Richard Sky injunction no ana ne lawyer for no present no eno ne kofa eye kama na se back and forth no enso timi e bae Kofi Gabs e Ghana ni a okɔ social media waji ni din ye pa na se ade Netherlands na owo na nanu ada na Kofi Gabs enso edi video bi beto abonten a na se nani age a oyɛ announcement ni nyina ne se Kofi Gabs enya eye Netherlands citizenship ti se ade na oyɛ Netherlands ni obetimi claim so oyɛ Netherlands ni na no na no video ni mo de tudwa se oda Ghana fo ase se omutimi ma na Ghanaian passport ma ndi free Ghana ekodru Netherlands na mum sisi ade tintuntan oni mawi onye Ghana ni biim sisi ade oyɛ Netherlands ni Afia Schwarzenegger oba Ghana show business ni mu de ankofo enim ni yie pa na ayade ode nsɛm kakra betudwa efa no IGP eyɛ dampare ho na ɔse ɔnte ase sɛ dadaada dampare nurse ɔmampani enhwɛ enyi ni mfiri ho na ɔse eyɛ afi 2023 mu na dampare free celebrities ɛwɔ Ghana ha ɛnu mushiaye na ɔse Ghana police ɛhwɛ sɛ de bɛyɛ cyber bullying ɛyɛ nkɔfo mu internet so a ɔmu didi nkɔfo atem no ɔbɛhwɛ na wabrɛ ano ase ɔse bɛsi na dampare since meeting no ɔnyɛ hwɛ mfa ho ama afi kampo de cyber bullying no agyinsɛmu nti ɔno de ɔnte ase sɛ dampare da so yɛ IGP na saa ma na ankasa no ɔyɛ ade a ne nsɛm bia ɔka bia no anukure ɛnso ɛwɔ mu Enra wa Champions League ni mu adia Real Madrid ene eye Bayern Munich e de boni eno eye Champions League semi final second leg game to dwa enso e wo Spain na game no kon ewe na Real Madrid ahye mienu ama Bayern atekan mu ba ko timi kasa ye de Bayern na se Real Madrid bobo ku no omo e ko final omo ne Borussia Dortmund ene be shia